turabahaye gakeye ni Gitega Entertainment TV yabashikanye ngaha mu ntara ya Gitega komine Gitega ku mutumba wa Nyabututsi aho twabashikanye mu ruganda rusanzwe ruhingura amasabuni none twashaka tuganire nabo tuhasanze basanzwe bakora ikigwa tubona kigeze ku rwego rushimishije none uko turaganira uno munsi ni usanzwe arongoye ugo ruganda twashaka rete musabe atwidondore idondore n'abari ko badukurikira
mwaramutse cewe ku mazina yanje nitwa Simbananiye Jean-Claude nkaba ndinga muri komine Gitega ku mutumba wa Nyabututsi ndahakorera ibijanye n'umwuga wo guhingura amasabune murakoze
ego murakoze twashaka mutubwire muri makeye Claude Simbananiye ninde muri makeye muvyerekeye uku gukora amasabune mbega hoho amazi gihe kingana iki akora iki gikorwa
jewe Claude Simbananiye ndumugabo ndubase fise umudamu n'abana bane hanyuma mu bijanye n'umwuga wo gukora amasabune ndabimazemo igihe kitari gito navuga ko ndiko ndabigiramo burambe kuko natanguye gukora amasabune mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nkaba nari natanguye gukorera muri komine Gishubi ku mutumba wa Nyakanazi aho bita mu ntita kuri centre rero niho nahakorera ndahamara gihe cy'imyaka ibiri nca ndahava mbonye yuko bitoroshe kubandanya ndahakorera kuko ibyo nakora byarangora déplacement kugira ndabironkera isoko ndabishikane ku isoko bikangora gose caniha icyumviro cy'uko noza gukorera ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega niho ngaha rero naciye nshikira mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani gushikana ubu munsi rero niho nkiriko ndakorera aho byaciye bimera nk'ibyoroshe mu kudeplasa imizigo tukayishikiriza abakiriya byoroshe ku mwanya mugufi bitandukanye n'igihe cy'ubwa mbere murakoze
ego murakoze turiko turaraba rero uru ruganda turabona yuko mushitse ku ntambwe ishimishije turabona ngaha duhagaze ni hari amasabuni ariko twabonye ibindi bikoresho umugenda murakoresha kugira mushikire ino sabune uko tuyibona uko umuntu ashobora kuyikoresha none ngo tubwira muri makeye ingene isabune mushikira intambwe nkuru nkuru tukaba ducaho kugira dushobora gushikira ino sabune
kugira umuntu atore isabune bica kure bira bica ku ntambwe nyinshi ariko nkuru nkuru turavuga nk'ibikoresho dukoresha turagenda tukarondera sude caustique hanyuma tukarondera acide paramistique amavuta y'imise n'ibindi bijanye nk'amarangi utu tuntu mubonamo ngaha hanyu tu aya marangi nayo ni turaja ku isoko tukayarondera kugira ngo tubashe gukora isabune nziza bivanya n'iy'abakiriya baba badutumye turakoresha amarangi y'agahama ay'umutoto benje ay'ubururu benayo nk'uko nyine bivanya n'iz'umukiriya kanaka aba yadutumye nizo tumukorera murakoze
ego murakoze turumva yuko harimo ibintu by'ubuhinga turumva ko hariho n'ibikoresho bitandukanye musanzwe mukenera kugira dushobora gushikira isabune nk'uko tuyibona ariko rero turavye ibikoresho biri ngaha birafise gakiro kanini ya nizo twa turabona nizere yuko mutapfuye kubishika ko uko nyene nibaza ko hariho intambwe mwagiye muraca kugira mushobora gushikira ikogwa nk'ikishimishije nk'iki tugabana no munsi mwotubwira aho muhamwe araciye muri make isanga taro kubagora
kugira umuntu ashike kugikogwa nk'iki no ku ntambwe nk'iyi bora bigoye cyane twanagiye duraca hirya no hino mu bagenzi mu nshuti mu mashyirahamwe amwamwe tugasaba imfashanyo kugira ngo tubashe kwiteza imbere naho uhura bitoroshe kugira ngo bikunde
ego murakoze turumva yuko ibikorwa nk'ibi umutahe w'umuntu wenyene utabukwiye bisabwa yuko umuntu yikora kubandi amashyirahamwe mbere bikenewe umuntu akanasaba n'ingurane mbega hari ingurane mwamaze gusaba mbega hawo ikintu nacyo iyo ngurane yoba yaciye mu buryo ubuhe kugira mushobore gushika kuri urugero
twarasabye kagurane gatoyi muri Copec twarasabye kagurane gatoyi muri Copec naho ibiharuro twifuza atari byo baduhaye kuko tumaze kubona igikorwa dufise tukaraba n'abakiriya dufise twari twifuza ko boduha ingurane nini ariko biranka baduha ngurane nto bivanye ngo n'amategeko bakorera ko ibijanye n'ama n'ivyo bafatira ko by'ingwate dushi twahuye dufise rero ingwate ntoyi bica bituma baduha umutahe muto mugabo mwowa muto turiko turiyungunganya turabe hari gihengira ngo bizotera bije imbere murakoze
ego murakoze tiko turumva yuko rero Copec iri mu vya mu batumye ibikorwa byanyu bitera imbere isanga navyumvise neza niko bimeze mukagira muti byo baye vyiza muravye ibikorwa musanzwe mufise mukora ngaha a murose umutahe ushimishije kugira mushobore kurangura ibikorwa mbega hoho nsubiye nkababaza mugenzi Claude dusanze ngaha muri uruganda mbega ibikorwa mukora izisabuni mutanga mubona abazibagurira zirabakwira ni nkeyi canke mugira muti uwo mwongereje umwimbu niho vyoba vyiza
mu bisanzwe isabune dukora abakiriya turabafise abakiriya bazo barahari kimwe gusa ikibazo dukunze guhura nacho nuko ukunda guhura ashaka indi nyene cy'umutahe muto kigaruka kiga ugahura umukiriya umwe yagutumye uno munsi wundi akagutumejo kubera wa mutahe muto ugahura udashobora kubakwiza bose muri make bibaye bishoboka mutaho kaboneka niho twavuga tuti twogerageza kubakwiza umutaho uboneseho twifuza no kwagura karere tukava mu intara ya Gitega kuhakorera honyene tukaja n'ahandi tukunguruza ariko ikibazo ni cya kindi n'umutahe nayo vizyo yoyo turayifise ego
turumva yuko muri mu bantu bariko barata terera mu iterambere y'igihugu mbere mugashira mu ngiro n'icivugo c'umukuru w'igihugu aho agira ati umwe wese akore maze umuntu wese aronke icyafungura n'umufuko wose uronke amafaranga nivyo none mukagira muti byo bavyiza ishira ha mashira hamwe asanzwe atanga ingurane nkako peke mwamaze kuvuga ko musanzwe mukorana ko yoraba ikabongereza umutahe iravye ibikorwa musanzwe murangura ngaha natwe turi vyabona turabonye yuko asa ahantu asanzwe turabonye yuko ibikorwa bihakorerwa ari bikorwa bihambaye cyane mbega ikindi nacho turavye turabona ko abakozi atari bake bivuga yuko namwe ngaha muratera mu iterambere mu gutanga akazi nivyo
cifuzo cacu cari uko nyene twagura karere hamwe turonse umutaho ushoboka tukagwiza abakozi kugira ngo nyene n'ubushomeri bugabanuke mu gihugu duterere mu iterambere ico nico cifuzo cacu muri make murakoze
ego turashima ikikorwa muri ko murakora turabona ko gihambaye cyane mu iterambere y'igihugu nko twamaze kubivuga none mbega kwibikorwa nk'ibi by'ubuhinga bisaba ababizi nyene mbega aba bose bigiye ngaha gukora
aba bose bigiye ngaha ko twaje turi bake dutera twongereza ubushikiye ngaha anye turafata umwanya tukamwigisha ku buryo ibintu abifata akabishobora akabikora neza ku mwanya mwiza murakoze
ego murakoze turabona rero yuko ibikorwa bibandanya neza mwotubwira mbega aha munyabutusi hoho akamaro kuko muri ngaha ko barakahe mumaze kumva uko bayivuga ababanyi turabona ko muri quartier aho musanzwe mubana nabandi batari bake mbere mukanyaga heze nabonye abaje kugurani ni sabuni mwumva bavyakira gute kuba ngaha kwiwanyu mu bikorwa musanzwe murangura byo kubahereza amasabuni
anye ku mutumba wa nyabututsi abanyagihugu babyakiriye neza kuba tuhari kuko nk'isabune bazironka ku mwanya mwiza kandi bakazironka ku giciro cyiza hariho isabune dutegurira abakiriya bo ngaha hafi mu mihani wacu tukazibaha ku kilo kandi bakazigura ku ibeye nziza baryohewe banezerewe ego
turumva yuko mwamaze kubegereza ibyo bakenera ntibaja kure ntibatama mu gusuma kandi ku giciro giciriritse ndumva yuko ari ikintu nyamukuru rogira nti muri ko murafasha abo ngaha muri kano karere musanzwe muri ko murakoreramo hanyuma mugenzanje nashaka ndababaze mbega intambamye nkuru zindi ndetse uwo mutaya twamaze kuvuga muhura muri kano kazi kanyu ni izi
intambamye mu kazi samazihari kandi akazi kose kagira ibibazo bujyanye nta kazi na kamwe woshobora kwinjiramwo kabura ikibazo naho utabura akibona no kubera utabura akinjiramwo nayo maze gushikayo hoho urabona ibibazo nk'ibibazo bya mbere ngaha tuhura hariho nk'akarorero ukuduga kw'ibiciro by'ibikoresho nka sude costique iduga uko umwanya uheze bivanye n'ikena ry'amadolari niko batubwira bo tugurira ngo n'ikena ry'amadolari mu gihugu sude costique rero ukaja kuyigura uno munsi ugahura yaduze subiye yeje ugahura yongeye kwa mahera ushitse rero kugira utunganye bya bikogwa umukiriya umubwiye ko ibintu byahindutse ama ibiciro bya duze ntavyumve kuko kumbure uba waherutse kubimubwira hirya yeje ko bya duze cyo subira muti uno munsi kandi bya duze ntibavyumva rero ivyo nibibazo birimo nibindi binavyo kubijanye n'amavuta turayabura gose kubera abarondegwa cyane nayo nyene akoreshwa n'umuzungu ujya wa Savonoro nawe niyakoresha bigatuma rero nka twebwe tugiye ku isoko tugahura ariko aragura bivanye na wa mutahe moto urumva ho umuzungu ariko aragurira na twebwe acyabye kibazo ugahura turonka amavuta bigoranye kandi make nico ni kibazo
ego murakoze turumva intamba myamukuru muhura nazo mbega none akamo ko kumwotera leta mu gushikira ibikorwa nka bene ibi cyanke abandi bo bafise ico boterera mu iterambere mu migambi itomoye nka bene iyi ko ba arakahe akamo
akamo notera leta kubijanye no gushikira imigambi bene iyi bora ba muri make ajya amategeko nka karorero amabanki akorerako bakaraba nk'umuntu afise umugambi ugaragara wamaze no gutangura gukogwa bivanye n'ivyo akora bakamushigikira biboneka naho batokorera kwijya nka karoro nko kwijya ngwati ko kenshi ibikogwa tuba tubifise ariko kenshi dukunda guhura n'ikibazo cy'ingwati ko niyo ushuhura habaye intambamye ku buryo naho wasabye ngo ingurane batayiguha ariko bivanye n'umugambi umuntu abafise boraba leta igashigikira abantu bafise imigambi bene iyi kugira ngo babandanye gukora ko iyo bakoze neza na leta irahungukira kuko batanga akazi ku bene gihugu leta nayo ikahungukira ko ubushomeri buba bugiye kugabanuka
ego murakoze tubashimire bashimire ku muco mutanze ku kungene amasabuni asanzwe akogwa ngaha ni ico muri ko murafasha mu iterambere ry'abene gihugu ngaha mu kikibanza cyane cyane naba musanzwe mukorana mu gutanga akazi hanyuma twizere yuko abatandukanye mwateye akamo no kuvuga nka kopeke musanzwe mwaramaze gutangura gukorana hamwe na leta ko bari kubarumva akamo mutera ngo babashigikire ibikorwa biragaragara ko mubifise cyane cyane ko umwimi musanzwe mufise udakwira neza abantu basanzwe bakenera amasabuni mbere harimo n'ivyo kwagura aho musanzwe mwokorera kugira iterambere rishware igihugu cyose none tubashimire ku mwanya muduhaye twizere ko no hanyuma twifuje kuganira na mwebwe muzoheza mukatwemerera
eko murakoze cyane murakoze kudushimira kandi natwe turabashimiye kuba mwatwiyumviriye ko mukaza kutugendera tubahaye kaze no hanyuma mugaruke mututemberere kandi namwe mugende mudushikire imbere mwebwe mushikakure mutuvugire mutubere ijisho mutuvugire kugira ngo ibintu bibandanye kugenda bitera imbere murakoze
yego murakoze mwari kumwe na jewe Eric Manirakiza mu buhinga bw'ivyuma hariho Elvis none turabashimiye cyane twizere yuko mugiye kubandanya mukurikira ibiganiro tubashikiriza kuri Gitega Entertainment TV murakoze